for this one. Ngoni omhle. Ikonyane encinane. Kangoni. Yayitha.